but to this. just waiting for this tree right now. Thank you. Awutshela abantu bonke tshela umhlaba wonke
tshela abantu bonke tshela umhlaba wonke tshela abantu bonke tshela umhlaba wonke tshela abantu bonke
awubatshele wena
tshela abantu bonke tshela umhlaba wonke
uthi
nansi ingoma ikona
ingoma yase Africa
nansi ingoma ikona
ingokhokho wethu
nansi ingoma ikona
ingoma yase Africa
nansi ingoma ikona
thatha ngiyakho
thatha ngiyakho
thatha
mfana
thatha
thatha ngiyakho
awuthathe
thatha lengu
thatha wena
thatha ngiyakho
ngeyakho
thatha mfana
ingoma
thatha ngiyakho Tata lingu
Nansi
Nansi
ingoma yabo khokho wethu
Nansi ngoma ikona
Ngoma yase Africa
Nansi ngoma ikona
Ngoma yethu le
Nansi ngoma ikona
Akuthathe ngiyakho mfana
Tata ngiyakho
Tata
Tata mfana
Elele mama wo
Tata ngiyakho
Tata
Tata ngiyakho
Tata
Tata mfana
Elele mama wo
Tata ngiyakho
Tata lingoma Soshaya Soshingoma Soshaya Soshaya ingoma
Soshaya
Helele mo
Soshaya
Soshaya ingoma
Soshaya
Soshaya ingoma
Soshaya
Ingoma yakithi thina
Soshaya
Ingoma yabo khokho wethu
Soshaya
mama
Soshaya Soshaya ingoma
Soyishaya lengoma wemfana
Soyishaya
ingoma yakithi le
Soyishaya
ingoma yase Africa
Soyishaya
asikatha
Soyishaya
ukushaya uphe
Soyishaya
ingoma yabo khokho wethu
Soyishaya
majota
Soyishaya
asishayele ingoma wemfana
Soyishaya
asishayele ingoma wensizwa asishayele ingoma skothe
So shy
in Goma, so shy in
Gomatina,
so shy in
Goma,
in Goma, Africa. Wemtala
vingo 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 vingo
washiya phi
vingo 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 vingo
washiyelindo wego
vingo 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 vingo
wayemazulwini
vingo 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 vingo
foranyongolo
vingo 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 vingo
washiya phi
vingo Vingo, vingo, vingo
Isizwe siyaphela
Vingo, 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 vingo
Siqedwa ngumona
Vingo, 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 vingo Vingo, 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 vingo Vingo, 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 vingo Vingo, 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 vingo
Ichi wemfana
Vingo Vingo, vingo, vingo,
upunyo.
Vingo, 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 vingo,
usale kaya.
Vingo, 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 vingo,
usaleleni.
Vingo, 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 vingo,
luya imbongolo.
Vingo, 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 vingo,
yamulunga.
Vingo, 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 vingo,
ngaphansi kwesinqe.
Vingo. Fingo, fingo, fingo,
sinwe sinjani.
Fingo, 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 fingo. Fingo, 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 fingo. Fingo, 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 fingo. Fingo, 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 fingo. Halala, halala, fingo. Halala, halala, fingo.
Halala,
halala, halala, fingo. 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 Halala, halala, fingo.
Halala,
halala, halala,
halala, fingo.
Halala, halala, fingo. Halala, halala, fingo.
Punyo.
Halala, halala, fingo.
Usaleka.
Halala, halala, fingo.
Usalele.
Halala, halala, fingo.
Uyibonga.
Halala, halala, fingo.
Yamuluma.
Halala, halala, fingo.
Paswesi.
Halala, halala, fingo.
Halala,
halala, halala,
halala, fingo.
Halala, halala, fingo. Mama wami mbu,
isibu
usizo mazibeku senjenjenje ungenxa
yasibeku
usizo mazibeku
wangunikuthando lwakho
nje ungenxa
yasukela ngizalwa nje
usizo mazibeku
wangifundisa
ungenxa yakho
uba ngumuntu nje
usizo mazibeku
wangigezisa
mina nje ungenxa yakho
ngingcolile nje
izibusiso mazibeku
izibusiso
njenje
mazibeku
wakho
mama wami mbo
izibusiso mazibeku
awu mama wami mbo
njenje
awu mama wami mbo mama wami mbo
izibusiso mazibeku
ngikuthando lwakho
nje njenje ngenxa
yami ngikukhela mina mbo
izibusiso mazibeku
mazibeku
njenje. Thank you.